Pada nembe liwe chimanyi en kainde ne riwruok jo chiw thieth ma pacho ka miluongo ni KMPDU olando ni jopuonjre duto ma jo chiw thieth mosebedo ka ng'anyo kuom kinde mathoth pacho kaendi e koro dhi chako tich ayanga tarik 1 dwe mar aboro bang' bedo gi winjruok gi sirikal. Ka nolose pisgi e boma ma Nairobi ka jagoro maduong' mar riwruogno Dr. Davji Atela olero ni jopuonjrego osechako kawo barupegi mag tich ka gichudo margi bende olero ni dhi bedo e winjruok mar ogirimiti margi ma higa mar 2017. Davji bende omedo ni riwruog jochiw thieth mor ahinya gi okang' mar jatend piny Gole Apisi ma ne en jatend migao mar thieth machon Suzan Nakhumicha ma gitudo gi timbe mag thiro dongruok mar sekta mar thieth.
It's a court document or 2 more months for them to be posted. It's now the prerogative of the ministry that the interns proceed. Ndalangwen mokadho, nwabedo penye kisirikal, mwa ngiyo ni wach mar collective bargaining agreement mar dakteche ni. En wach mane dakteche winjore gi sirikal, modhi e ot mar doho, ma doho no deposite. Kono winjore ni dakteche ma interns yok nya hito kendo dweche ariyo mwono wako dhiye tich. Nwa winjore ni gidhiye tich, tarik 1 dwe mar aboro, kichako barupe kawuono. Kono kimatiba ni kech CBNN code document, court koro dhimi wadwoko margi, tak proga 6, dwe mar ochiko, higa mar 2024 ni. Koro mano en winjruok mane wasebedo kwa nyisogi mondo gikaw achono ne gidagi. Ni mar ne nitie matok teko e ministry kare kuom ndalo mosekadhogi. Jatend migao mar ministry mar thieth manje nitiere. Ema nondiko abaja baja ne SRC gi mar fitina ma okelo lwa shida mang'eny gi. Koro weka nowuok. Kaka nothiche oko eno koro weche koro ber. Nikech PS mani kanyo wasebedo ka wuoyo gi chuny moyawore mar resolve problems ni.